Nasema umenisema sana, jua moyo ijaniuma. Niliwapa macho nikasiba sikio muonge. Yeyote anayetun lazima upigwa mawe, si shangai. Na dhahabu kunga lazima ipite motoni. This is Dan O, aka Dan O Mwana, usio.
Bling, never give up, kakumatona, gospel, sing.